Show to all kandi na MT number 1 MT bitebya. How do you feel kuburinga kuno
musi? I feel really good.
You're good?
Mm-hmm.
Tukitege kwiki none.
Munyitege ko ibyo bintu mba bibomborana ngaho mukanye natse muriro tu.
Ikindi special wateguriye abantu b'ingozi kuno musi uno musi. Umva ko muri we wari special for them.
Je nibaza ko abantu b'ingozi kintu abateguriye kuri special no kumbona mu maso kuko ntibari bwigere bambona na rimwe.
Ni first time.
Je ndi special appearance uyu musi. Donc nubwambere bazo bambonye abantu b'ingozi.
Buje nubwambere ugeze ingozi?
Yes.
Okay, hama uraza ku performing amkanye?
Mukanya tu nko mu minota ingahe sinzi ariko ndibaza muraza kubibona.
Hama after this show twite gikiri.
After this show mu bandanye muri abindimbo yanje shasha nashize kuri YouTube ntiramara akazina ni tujane.
Tujane. Wowe ko jiwe nyene?
Ni yanje jenyene. Ni ndimbo nziza cyane.
Bandanye mu
yes. Ni audio na clip. Na clip yayo. So mubandanye muyiraba mubandanye mu televiziyo mujyohegwe kandi
aha ma imiti kweri ki udakunze gukora cyane cyane amakuru abona abandi bari bizi cyane ngamu Burundi timo ntukumenyereye guco
collabo ni just ni bivana no muririmbyi cyashatse gukora keshi iyo umuririmbyi amaze kwiyubaka abandanya yubaka iyo bishitse rero agakenera ko harabandi bamufasha juste nk'ibintu abona donc ivana kanovera ashaka so nkanje rero sino kwama indirimbo yose collabo indirimbo yose sohoye ucumengo je nanje ntaho niyubatse njo gituma rero ukoze collabo ucushishamo nk'umwaka umwe ibiri atayindi collabo urakora
ariko ari ushobora kuza kugusaba kwa mwanyirika cabaza ngo nikugara bakibaza ngo
uvuga collabo no korana n'abantu babinsabye je mu randa zikora ya peti benshi duhora dukora collabo tu
hama kajambo woterera mu muziki w'u Burundi uno munsi
kajambo noterera muziki w'u Burundi nuko muziki w'u Burundi kuratera imbere tuko turawishimira ukuntu abarundi batanguye gukunda ivyacu n'ivyabo tubandanye ariko mbo haraho bipfira hari naho usanga twabikoze bigakunda
ariko kenshi bipfira kuri mwebwe nyina baririmbye
kubera iki se bipfira kuri twebwe abaririmbye twe twamatwa abahaye indirimbo twamatwa twakoresheje uburyo bwose tukabanezera wumva bipfira kuri twebwe gute
mwebwe n'ama media umenga ari ukuntu mudahuza ukuntu nyine
media ni mwebwe ntagari twebwe
yego twe turabarondera ariko namwe ari bigera hagiye tubarondera mu kanga ku Twitter
erega mbo kuvuga ko wandondeye sinitabe sivyo bica bisigura ko muziki w'u Burundi wateye inyuma kuko n'ubu nshobora kukwita ugasanga nta ntumbero nini hari yatumye ndakwitaba cyane ugasanga n'icyo wampamagariye nta terambere ririmo rero ivyo ntabwo ari byo bishobora gusubiza umuziki w'u Burundi inyuma ahubwo ni juste strategy dukoresha nk'ubu je ndashobora gusohora indirimbo nk'ubu nasohora indirimbo ugaca usanga wewe uranambajije ngo unyitege kwiki kandi naraye ndaguhaye urumva so bisigura yuko rero we nkawe nawe biba bigupfiriye kuko nk'ubu washaka kunsaba interview ariko kandi utanakurikirana ibikorwa byanjye urumva so urumva nkaho rero iyo ni icyo ni kintu gihengamye ku ruhande rw'abantu
bavuga ko
ama media ni ibintu nk'ibyo rifo yuko mbere yuko uhamagara umuririmbyi ugomba kuba ukurikirana ikintu ciwe kuva uko yabyutse mu gitondo gushika ku mugoroba kuko niyo ugiye kumusaba interview umenye ibyo uri umubaze bivanye na lifestyle ye wabonye kuva uwo munsi kuduka
hama MT nari nkeneye kumenya kweri ko udakunze kwanza gukorana n'abantu b'abakobwa ngo ngamurundi eske ntibashoboye ko hari ba estanisho wa mona world abandi bose bararirimba ariko kenshi tukunze kubona ukorana n'abahungu wayi abakobwa niba ari capable
bakobwa ndabafise ku ndirimbo zanje nimba munavyibuka estanisho twarakoranye indirimbo kera yitwa melody nakoranye na Shani Queen mbere aho hambere ndiko ndakorana n'abandi bigeme je simvangura simvuga ngo nkora n'abahungu gusa no nkora n'uwari we wese mbona afise vibe ishobora guhura n'ibikorwa byanje
yego akaje mpaka nyuma kuri show y'uno munsi abanyengozi bakwitega kwiki ku minota ingahe uri igiye kuza
abanyengozi nibaze ko bariko barabirabisha amaso donc baharure baharure ku rutoke mukanye turatse ubundi muri watse ibintu bimeze neza fresh kuri stage hasigaye gusa ko tuguma twongeza minkwi juste ibintu kugira
akajambo kamwe kwacu kubakunzi ba ImperialTV kumse turangiza ikiganiro cyacu.
Ah akajambo nubabwire nuko mubandanye mutera imbere. Mubandanye mufise ubwitange bwo kurondera abartiste aho bari kugira mumenye ivyabo. Twese iterambere ni ryacu. So nta byinshi novuga gusa abari ko baraturaba basiga ivyumviro. Ibyo ntibarabe juste ngo babonye mutina mubandi kuri ekra ya MPTV gusa ahubwo n'amajambo twavuze baya bayumvirize badutera ivyumviro muri comment kugira tuzomenya aho twikebuka next time.
Ukizereza cyane turabashimiye.